Minero for Radiasum being come. Vidua Oberry, a prophet Boahim, a prophet Isaac, could you Boahim? Anonye, T in Semua, a rather funny mo, a D2 for the T. The Enfanyajuma, na afino, ye ne no aqua ye. Nianya se afrese, ne bedru afine wie ye ne wie ase fona afine wie no na me ne wo ya sere na ya wo ani chie mu ye hwe na ye ntie
na ba bi se aden na nkrofo nkwa soro so mu ya defo se na ewo di ne nokra ho no wono so nya ne nhira sa akonya me nsi ne kwa Oha, enti afia shasye no, Satan suma na hum hum no, nebofo na bejina Kristo ni ya jumamu. Ujina hose, mamin kanchirao, wongkura Koran, wongkura Buddhism book biya, wongkura Aquatism book, ukura Bible. Bible no ukura. Enu washa Bible mumra na wose, wafe urade, se uura, wakra, anu waje unkwa. One of the Bananti, a dear, your friend, Tene, a while, Ujina. Enti Marabia, fight, Jumanaho. I am at the say Yeni Yeno, Okura de Jinaho. The Atosum Yeno, and Mra Jumauran, so I got Okosomono, or also share, and also Okura de Simum Mra, with the Jaham Mram Yeno. Nafi, and what about also? And two fras, yes, sir. Woo Nimranoso. Na enu so achi wonam bone kwa so kura dwom bone no one na wono wa challenge nyame bofo na obo ban ni se we ya me de o adwen ya wakura yi eye me no bamboko bambo na firi ho no wonam kwa adwuma no so ni esi suma ase ya chen na timtim ho no wo hwan akonwa no enti Kristo ni be kwa pepo so akobompa ya na wa chirekom After 21 days or 40 days or 31 days. Owie anu akwanya adwuma. Enche ne yayi nadi. Obaka so obi wo atumi di nachi. Ese ne nsan no adwuma ewo ho. Na ne dose be 80% eya adwene na. Edeko ye adwuma no. Ya mfatene ne no. Amfa nka adwuma no se. Mankwa adwuma ntem aye bone. Meto ade ndi beto so bebre ye bone. Se misisi obi aye bone. Ana esmeti amaye ne saburo so bebere ye bone sal dwene ne yemfa nkoho na emu ye hu ni se ase ye gina nyamesom mu na ye nya sika de ba asore dem se sika ne ye nya ne san se ye nya ne san magi nyame ati ne die eno ano no sa na dodo na adwen die enti afi be kwa wie ye na kristofo fa empire ye bofo adwuma ho no enya adwuma satan nya tumi agbawuram ase adwuma ne nyina na ne wan kwa asore so so Ni ya promote no na wote ho
aha na asem no wono se ya ka se adum ni nti o fa Kristo Yesu nti on pa adwuma mponye bio nso adum ni nti no adwuma no mhyehye a wo mu no obuso on fa nya adwuma adum ni nti bi wa chi Kristo di won woni o kan ye ni ono ye We are seeing no. Okay, ono so adum be na ono so kuta adum be nti. Senka ese ono so didi ago. Nenso ono mfe ni agro ma akoso. Na Kristo fo bebre adum nti. A haye ebe di nipa bebre. E kose mu go nyuma so sei adwuma nkoso because wase adum nti. Wo so so mafo ka che wase adum nti. Ye nkoso nya bone ana. Wo de menu mu ye nkoso ne nhwe. Ye nhwe ne nhwe ne nti ni ye pa. Ye mfa nya adwuma.
Na Satan sori anopa onko sane ye wono Satan wo ne nsam odi nyame baachi wodidi na di waachi me se what the bible we ya we na odidi waachi nsam bi e wa ha no eno an wo de we hallelujah haven't it enti sa wo ye obi adwuma se Kristo ni na afi we wa adwuma na wo ye obi adwuma na wo ye me pese me tufo ye be wura nyame asem sisi a Na dwene kwa akiri se adwene awodi firi ase no eno anade ukọ wi afi Na Kristo ni ye. Nyame asotwe da wo nche no, Satan die die eburu 100%. Obegye die kura wo nyina firi wo nsam. Why? Wa fom nyame hyehyeye. Oha. Enti Kristo ni ye wutie me. We are sinin one here. Obato party December. Onkwa sorry. Na wo nso so wudi nisuo atwa December. Teme kan no na wo de wani to from na wo dwene kwa kiri se eh last year me yedan wo ko fa ne ma wo kra ne ma bai ne ma no bai ye no wini mu ka wo bo ne ma no ho enti na ba ko bia ye 3 cd wo ton wa wunya mfaso 1 cd ne ma no guhwa ne asade ne ma foforo wo ko fa foforo ba gum eno wo de eno ba de wen san ye eno so ne ye tum 1 cd Sister Baya, when see the Abaka Hodia, any an old one, no, Samatuswa, or Sankamatusu, one city. Now, what the old one, the new one, you know, no, what double no, what is your tongue, Satan Bebaho? Lucifer or Bebaho, who dear grow? One Namuria senior, what partners in a Diana, one, eh, Bonia Diane, Bomodiana, yo, really, yeah, me, baby, or so, Mediaba. What do you want to know? One year when Sana would have a year, somebody have a fucker say. Wolf, I will yap, said I'm a catcher. I will say, I can am one to see in a day. So if we see down here, no, I say, or trip about down in himself, rent free on you, Biesica. I could run in Namua or train a consul who say, rent free and no Bodaho. And now I can say, oh. Ope dano, oh, hey, imuna dano, no, kona kwa da, no, soa ne mama akuma akwe 6, kana kwa 7, no, mwura ho. Mwura ho, no, mwa kana dano, ibu mwa lucky way, ya, anwa saw light, ni ya churo agu, ni inside ho, suru ho sa, adia yira ya mpai. Ah, already, adia yira, ya mpai. Adichi yo, furi kwa, jimwa ba, nana, baba akwa yira. Ade sa chi na ba ko asen ayira. Ade sa chi na ba ko ayira no se ne ma na esa. Enti ajina mu akoda na dwa na ono asesa ne ma na dwa na. Obi ankra no. Obi antunu na otuye. Adwene ben ana ojam de ko ho adifudi e. Pese me tufo. Be. Ade bi obese wunyama ho nam wei ne tena asase so. I want someone to free say no. If you want some hope, I Christopher Brem Pessia Betimia Gina Abra Quay Nim and Yamia Maya Munshira and I am Faso Nemum, Yapasia de Adrinica Sia Yapon Sama Gene, Sassan Yamaboso, and to Jad Yonne Begunu, I hope any Mobu Achirano, I feel young. I don't know what's our turn of 4 cities, what turn of 5, 6 cities. Wone dia oyɛ bonsamba di dwapɛ bonsamba ne nyansafo ba ko wom akɔfa ba na wahwɛ din ah na wahyɛ da bebusa wo de wo se 4 cedi na wakwa ko bisa ha ɔno so 4 cedi na wakwa ko bisa ha 4 cedi na wabɛtene te so 3 cedi 50 pesos amunhwɛ nyame ba fɔ wo se wate so no ɔbɛgyina ha sɛ wo de adwen papa na tɔn wade na wo da rete nkrɔfo no kɔ na ɔmo tɔ When you answer soon, a cura, oh, but since our near Manako Togo, what a one aspiring data canoe. O Tia, and years in a way on foot rooms so they are at the corona camera. When you better know, say ya tadia, not a sene. Later, overturn when see the Krubianto. A fina quire yet would get to the no, a swatte. Well, when young Faso was so our boca. Ebane saying, I've been a bain out of town, dear no. A Christopher. I fear so, we see a vampire who radish and you open your magmocasia. A handle case. Christo knew one word, Diana Tommy Jen had the Bia Mecca. Christo knew one word, Diana Tono. Over was a moon or noir. Not all not to Jimmy. What do you see a gum? I'll took the baby. For your bayas, so I see you know so soir. You see a chow, Maggie. And number also, so yan toa, no a chino de agum, yan toa, no a chino de agum, with a two and more cassa homa. Christo neo, no a bunko to get, no a pompe radi, a jasso amique de, my buffon chat of former tomadier. Bocona once and a basarawa was answer wadi and adiaba. Neo beti, you know, campaign uncle ye. Young qua Maria ho. Amaria mona one one. Amaria kabanku kadie huo ka hwan hwan no amon no awache obekona sofo asalai elder asalai priest of wo asalai obi eto adwene pain na agiade no anaduane no adwoade no no aye no ne kunu otibi ma no otibi ma ne mba otibi ma ne nuanom And to one no idea, no said you are no, or bet me to be my ye. Christian, you hear Baba, no fasting. And yan no and yammy here. I couldn't have tenny for the animal. What about umpire? No, yes, tenny, tell you that tenny, through when son were too many no, so she can't win ya. Sergeant Bunning in tea, eh? Christian, you told Abaconan once and on the Serrano. I'm Maria, the Abaconan of Fossa Lai. Mwa 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 jiji kontrati sisi ya dan, dan huwe juma nena sifuwe. Bebre, mwa di ajuni bi neko, tina seta ya msa. Kristo ni kontrati hii, wabire mna unye juma na sumperi mfuwase. Sa komite wosanya ya mfaya nsami yenu, fantie bi ane nji yenu. Anya wana mwa mwa de chenye.
Niadofo wati ne wati enso wahwe enso asemi ya odema ye efutwe ebi wo Luke chapter 16 edenti na wosu ye urade ba na wudidwa na dem faso pum ebi nji ndi sa di wati nipa konse yim tichim na ye na we afi mu de enseme ba buawo na ebehwehwe dia ma ho na wetimi akowa nim we agye nkwapa Yesu Kristo din mu Ewurade Yesu Kristo nhyira sa wahwe na weti aka ho afi subscribe wo ho mia so ha like subscribe na wo ye channel na share fama obi na ontie bi na emwa no se weti Non suti, nay na ye boom, a two an amon ya ever so Christo Yesu any. Eraden can home on show so. Cause it's a video for forever, and so by Sinashe, the way tea. Amen. Bye.